Ndabaramukije mwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya August TV ni Divin dushime mu kiganiro ingabire yawe ubutunzi bwawe nkuko musanzwe bimenyereye ni ikiganiro sanga tubayagira ijanye n'ingabire ariko kandi ntizibe ingabire gusa aho zishora gucika n'ubutunzi abo tugiye kubona nabo nyene abo twatumiye no munsi baraza kubacira ku mayange kugena izo ngabire zaba ari ubutunzi ariko kandi munibuke ko abandi benshi twagiye turahura nabo abaririmbyi abacafye canke n'abandi ndi bakora ibintu bitandukanye bagiye baratwiganira ingene izo ngabire zishora kubabera ubutunzi kandi ziri ubutunzi ku buzima bwawo niyo mpamvu rero nabatumiriye kuza gukurikirana neza kuko nabantu tutovuga yuko dusanga tumenyereye kwakira kuko nabantu basanzwe duteramisha mu biteramo byo by'imanza zitandukanye twavuga ngo ni ibiteramo kubera usanga umwanya munini tubumviriza mugabo tutazi neza na neza iyo byahereye tutakunda kumva cyane cyane aho biza biva mbega n'ingabire cyangwa n'ibintu nyine bahura nabyo mu buzima busanzwe ugasanga barabyize nk'uko umuntu yiga gutwara imodoka cyangwa ibiki n'ibiki ariko turizera neza ko atari ikintu umuntu apfa kwiga ngaho ko nta ku ishuri babyiga ari nayo mpamvu rero ndabahaye ikaze imbere yuko dutangura reka ndabika akanya ko kwidondora bavuge abari bo singiye kuvuga ngo bava hano na hano kuko babivuze neza bonyene nibaza ko byo byiza gusumba reka mega mugampere mu bubafu bwanje mpere ku mushinga ntanye bazakubaza ko ntubanihe cyangwa yego ndabahikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane tumaje gushima ubwa mbere yuko mwatwivuye ko mukadutumira kandi hato mwidondoro wanje ni Elise Francis Ngendakumana ama mu Kirundi mu kwidondora bavuga yuko ucuhera no kuwakubyaye ukaduga njewe rero izina ni Elise Francis Ngendakumana aho mwabyumvise hanyuma nkaba ndo kwa Ngendakumana François nawe Ngendakumana wa Magete Magete wa Ntonga Ntonga wa Muzinza Muzinza wa Gisegisaba tukaba tuva mu muryango w'abasambo mwitondoro wanje nuwo hanyuma nkaba nsanzwe nje uyu munsi kumbure muri kino kiganiro nk'umutumire nje no kuvuga ku ngabire yacu ku izina ry'umugwi ndangakaranga intahemuka no ku izina ry'iwanje nyine
turaguhaye ikaze
murakoze
cyane mumvise yuko yamaze kuvuga ibyo ari byo nibaza ko n'umunsi muce muvyumva ko tugera tuganira n'abantu basanzwe bari mu bijanye n'imico n'akaranga ariko si byo gusa reka tugende no kundi mutumire wacu no mwigeme cyanke mu Kenya n'ibyo bibiri wa hapo hitabwiye ko mukaranga umenga hariho ibintu bavuga bati izina nirino wewe twakwita umwigeme cyanke umukenyezi
nyatsikara umwigeme
okay washobora kutwidondora nawe
yego nanje mbanje kubashimira kuri mwashoboye kutwiyumvira ko nkudutumira hama nanje ku mazina abavyeyi banyise nigira neza honera ego ibyo bihindi si
hari watuvudi akagohe yuko ngo abigeme ngo bativuga ngo aho bava kubera ngo abandi bazakubaza kutubwira byinshi reka mu buryo bwacu naho nyene turafise umutumire nawe turaguhaye ikaze mu kiganiro
murakoze cyane nyakubahwa
uwashobora kwidondora aba ariko baradukurikirana
yego cyane ndabishoboye imfizi yane yivu nitwa Dusabe Jean Marie mvuka ku musozi rucundo cundeba inka n'ibibondo ni ku muzingu ziri mbunuza aho ni muri komine Rusaka ahaziri urusako ni imwaro haziri umwako n'umwanda waboye Imana benshi murabizi
rero babikomeje
yego nitwa rero Dusabe Jean Marie wa nahayo Gedeon wa kari kuri ubu kwa ntibarekegwa n'uwo kwa rutegera abagenzi n'uwo kwa Mushenza shobora kugarukira
okay urakoze cyane nibaza yuko abatari bake bino bintu bakunze kubyumva ahantu hake kuko no mu manza naho ndikunze dukunze kumva abantu bivuga ngo tugira tubacishirize ko twumvere ngo maje ngo ndo kwa nako se urubaza ntibarugwa ntiruba ari urwawe ico bisaba yuko rero ukora ibyo baba bagusabye gukora hamukarengana uno munsi rero tugiye kurabira hamwe cyane cyane ingabire y'ukubyina canke navuga ngo muri rusangi ibijyanye n'akaranga kuko abatari bake hari abantu baza bati ibintu bino bintu mukora ni bya bindi ngene umuntu ahora nabyo mwibarabara ugasanga kumbure kubera abagenzi biwe bashobora kuba batamba canke babyina canke baririmba ugaca usanga nawe yabyize ngene aho usanga twese twakuze dukina umupira ariko kumbure no musubiye kubona yuko atari ataruko bimeze ahubwo ari ngabire muzindi wewe watubwiye yuko sanswe uri mu mugwi intahemuka
ncoki
usanzwe unaworongoye kandi si 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 si, si nabano bose numvise ko muri kumwe umugwi wanyu duhere ku mugwi wanyu cambere na mbere kugira ngo duhabe dusanga dutanguriye kuri mwe kandi mufise aho mwegamiye umugwi wanyu ugizwe n'abantu bande bameze gute bafise ingabire zimeze gute
urakoze cyane umugwi wacu bwa mbere n'umugwi munini ugizwe n'abantu b'ubuntu hanyuma bafise ingabire zitandukanye ari nazo zigize ubuzima bwa uwo mugwi wacu rebe ntahemuka hanyuma ingabire dufise ni nyinshi hari ingabire yugutamba akaba ingabire yokuvyina akaba ingabire yokwandika akaba ingabire ariho ni ingabire no vuga itakunda kuboneka n'amaso mugabo isanzwe ifashije umugwi ingabire yokumenya gutunganya ibintu abantu rero bafite izo ngabire abantu ntibashaka bazibona mugabo ni ingabire zituma ubuzima bw'umugwi bugenda bumeze neza ituma abo bantu batunganya abo bavyina bagatunganya izo mvyino bakamenya kuzishingura bakamenya ibikurikira n'ibidakurikira usanga batanazi no kuvyina mugabo bakagira iyo ngabire y'ukwegeranya ibyo bintu byose ubuzima bw'umugwi bugatera imbere hanyuma ngira ngo kumbure ngiriye ko izo ngabire gituma novuga zitunze umugwi wacu harabatamba harabandika harabavyina abo bavyina rero ubwa mbere mpere kuri abo batamba turafise ukungene turonka ibivi tuvyita ibivi abandi bavyita ngo biraka mugabo twe tuvyita ibivi tuja gukusa zo mu manza bene imanza bakaduhamagara kugira tuze kuryosha ibirori tukabiryosha mu novuga mu gifaransa mu angle atandukanye kuvyina gutamba kwivuga amazina gucuraranga ibicurarangisho by'ikirundi aba bene urubanza bakaryoherwa hama bakaduha novuga mu gifaransa motivation nta wabyita mbere kuko
ntiba bingana n'ingufu
mwamwataze umwanya twafashe imyaka tumaze dutegura ibyo bintu ugacura aba niyo fana baduha ingene ingana ntibihuriranye ni bya bindi gusa by'uko umuntu akora ibyo akunda atigera arambikwa ni bya bindi umuntu akora ingabire yiwe atigera novuga arambikwa rero novuga nti biradutunze kuko ubuzima bwa crepe buca buboneka kubera ko caturonka icyo tugura materiere zizotuma tuja gutamba ku mazi zokurikira caturonka ngene dusohoza izo mvyino tudufaranga tugufasha gusohoza izo mvyino tukadufasha kumbure kuja gushikanako umva ntidukora ibyo byonyine turanarabana ugasanga warabaye umuryango kubera ingabire twashyize hamwe zitandukanye warabaye umuryango mbaye ndareka rero yuko hejuru y'ugutamba hariho n'abaja gutwikurura kubera iyo krebe bafashe kuganya izo ngabire ikagira ikabaha forme novuga shape y'ibyo bategereza kuja gukora bahamba bakabica mu buryo bwo kwiyungunganya mu kuvyinira abantu mu gucuraranga ibyo bintu byose hama bakabaho n'abashomeri bari mu ntahemuka kubera izo ngabire dufise
nk'uworongoye umugwinda nka karanga niko nibaza ko ariko dushobora kuwita intahemuka kugira abantu nk'abo bose ukabona barongoye kandi nibaza ko atari ibintu byoroshe mugabo kandi ni gute umenya ngo kana kafise ni n'iryari ashobora kwitwara neza avuga ngo jewe mfise ino ngabire
murakoze cyane mpere ku cyo kubarongora ni ikintu kitaba cyoroshe mugabo gisaba novuga uburongozi buba mu muntu nk'ingabire yindi twebwe uko tubatse n'uko tubayeho ntiyatwara umuntu novuga hatwara sisiteme kubera kimwe cyose kirafise ugikora nje nka perezida hariho ibindi abadirekitema hariho n'ibitanda bangenda ashyira ko sinyatire kubera yuko byakozwe bifise n'ababitunganya
kandi ubu bizeye bano onye ni injyamo
yego kubera yuko ari ingabire nyine uba warababonye kandi hato rero kugira ubatore uraraba uti mbega uyu muntu twararoye hamwe twamanje twigira imigwi ibiri umugwi w'abatamba n'umugwi w'abavyinyi muri abo bavyina rero hariho ubarongoye aza aramenya abamaze kubishobora akongera akigisha n'abariko barirondera kugira babishobore nico kimwe rero mu batamba bimeze
nk'uko
hanyuma kubera ivyo bivi tuja turaza gukora buri uri weekend araheza akamenya ati naka niwe aramukiwe reka ndamushire muri bamwe batatu babizi kugira ngo nawe bimwe yiga naha taraba performa ndamwongere ko hanyuma kurikizo zaramenye hamikindi ne no mubavyina nuko urashobora kumujana uyu munsi kuvyina akagenda dafise hore y'ukuvyina ahubwo agiye kugwitabira mugabo kugira ngo aronke cacyumviro cy'ukungene hanyuma azofata yo leadership akaje imbere nawe akaronka abamushigikira nuko rero bigenda biramera bikazoroha bikuma niko tuvyita bikuma bigakomera umuntu akabintwari akabikora kandi akabikora ku izina ry'umugwi no ku izina ry'ibenye
imbere yuko tuja kuri kumutumira wacu ahonera umwigeme musanzwe muri kumwe imbere yuko urongora umugwi canke ugira ahantu ushitse hariyo naranawe ahantu uba warigeze guca kugira ushobore gushika aho gogwego gose urumva hari ibintu byinshi uba warize kandi uba wigiye ahantu hatandukanye dutanguriye neza neza muri mu kiganiro cacu nyezina wamenye ryari ko ufise izina ngabire zose canke wamenye ryari ko ibyo bintu biri muri wewe hama byagenze gute
ndabashimiye cyane ni kibazo nibaza ko hari nkundwa kukibaza n'abantumira mu biganiro bitandukanye ndagushimiye cyane wowe Divine washoboye kudutumira ukambaza n'icyo kibazo ubundi ingabirano yanje natanguye kumenya niga mu mwaka w'indwi hari mu 2001 gushira 2002 urumva ko ndaburiye simvuba hama nari mu w'indwi twari mu by'umuhare wa skuti hanyuma nari nsanzwe mfise ubwoba ubu hari igihe bumfata nkaca mvuga ati yamara narakunesheje naragusinze ukuntu uje imbere y'abantu ugatangura gutinya ukabona ati ndabihera he bigenda gute mugabo ukiyugurura ukavuga uti kubera ari ingabirano yawe rero mu baskuti niho navuga nabihereye natanguye kuza ndafata ubuvyino bw'abaskuti nkabufata ku mutwe ndaburirimba ndafize n'ijwi ryiza rwose nashobora kubibaza rimeze neza n'abatari bake barabizi hanyuma ndabufata rero ndabwiga abaskuti bakumva ijwi bakumva n'inguvu nakoresheje mu kubifata ku mutwe icyo gihe narafata no ku mutwe ntibyarangora ndatangura rero kuza ndabyina abaskuti baranyizera bamanza bangira umani matera MC nari umutoyi bose nkiri na muto baranyizera mu munani barasubira barabimpa mu guko babimpa niko bankomeza niko natera amenyera abo turi kumwe batera baba bagenzi ubwo babuhera n'ishuri ndarimenyera n'abanyeshuri bose en general ndabamenyera hanyuma rero nashe muri vacances naca nguma mvyina izo ndirimbo z'abaskuti nkaca nongera nka ikrebe novuga yamfashije ni krebe rakozwazo niyo novuga imbyino zabo nahereye kuzifata ku mutwe
iri mu gisagara kihe canke mu ntari
mu bisanzwe ni krebe bavuga ko ikomoka mu Kirundo y'abanyakirundo rakozwazo ubu sinibaza ko ikiri ko twayibona kera mugabo yarigeze kuba ari krebe ihagaze ama imbyino zabo zikaryoha hata ndaraziga rero bate kuziga kubera bavuga ngo uwigisho rimwe mu uwigisho rimwe mu bahumyi atera
umwana kwa twara kwa dawa umwana
nari nzi ivyo bya skuti nkateranya n'ivyo naborotse natera ngira icyubahiro mu bantu tungana
bagatera
babona yuko ari genda basubiye ibyo bi ama kandi naranabibasumbya cyantera rero mbona yuko ari genda mu mutware n'ivyo bintu nkiri Rwanda ririmba ndibuka mama ntumi ibintu nko kumanika ibigori turi muri vacances mu kwa kane kwera nari mbanguse c'était un âge d'adolescence ama nkaca ntera njya kumanika ibyo bintu muganga ngo mandirimba tuti nijuru abantu bakaza bakavuga ati uwo mwana wawe ni Rwabira niko bavuga ngo yirirwa naririmba mu nyuma ntabira bandanya uko nkaca ncanda crebe bita intahemana yaga crebe lokale twabyinana n'abantu tungana kugatumba tukabyina mu ijoro tukozose ibikorwa byaturembeje tugashona saa mbiri z'ijoro tukabyina abantu rero baca batangura kumenyera batangura no kumenyera nabo nyine baca bariga kubyina kuko influence mvise kuri ako gatumba tubako nibaza ko ari nini rwose hari n'ababyinnyi benshi kubera
wewe
hamana ndiga ndamara amashuri ya secondaire mugabo subinyo gatoyi mu w'icumi ndarimo njya kwiga mu iseminari kubera iseminari nayo ifise ukuri itunganije umwanya w'ibyo ntisinige zisubira kuburoho naguma ku kigwa niga hanyuma ndaja muri kaminuza mbere muri kaminuza ubuzima ntibwashotse bunyorohera kuko nubwo nari bujumbura mu seminari ni mu buzima bwo kuba bujumbura sinahabona kuko mu seminari abize uko hubatse kwaho uburyo kuburyo udasohotse udashobora no kubona umudugu ukamara ukwezi kumwe abiri handi hato ntanguye kaminuza ndabyibuka hari mu 2010 2009 ukwezi kwa mbere muri 2010 kubera iyo background y'imvino nari mfise muri secondaire ruguru gatumba cange ndananika kukibaho haye kwaho imbere turi mu wambere cyanandika ati uzorondera umuvyinyi azoce andondera mugabo sintakubesha nta yabaye bya byo gutimba sinari bwa byo nibujumbura nta numwe ndembwabo navyina nta numwe nari bwarabireko avuga ati ibi bintu bitodo burya zijya madaza yavuze ko zigabuye yavuze ugwinjizo novuga gusomesha gutaka ariko kubeza ibintu by'umugeni ukabivuga mu mwanya wabyo kumbore no kuyumvira kwisoza ari indino rero zigenda ziragira ibagangira zoronka ngo kajye kubizigira aba ntwara umwanya muremwe
yego
hanyuma ncandandika nanditse haca boneka ikiraka citariki 10 zo kwezi k'umunani
uranavyibuka byose
ndavyibuka ko ndi mu guhimbaza isabukuru y'ibyo bintu kugira ngo nzo hambagara abantu ndabakira umugani caca boneka ikiraka mugayanze kuri hotel bita Mi Plus ndakironderewe n'umuntu witwa Prosper cyo gihe ndibuka bampaye 35 ku ruhande rumwe no kuvuga ku ikote ya madame ari wa umugabo ari bamufise cyo turaduga ariko nta kavyino nari nzi no vuga nari mvise imvyino nyene nyinshi mugabo sinamenye ngo zibaza ivyina je nari nzi ko ntahera mvyina gusa ariko kuba nari ruguru urumva yuko nabwirizwa kwihagarara aba rero ndavyina ndavyina kose ndaronka n'abantu banyitabiriza hanyuma mvinye mugabo maze kuronka ico kiraka naciye ntera ni gizinze mvino kugira ngo ngende fise bagaje kwiye amaraje ndashika ndavyina mvinye acha hazi umuntu asanzwe bimenyere yigeze kubona aho yikora mu gata experience nayo yera fise acha nyegeze umugeni nari sinari nzi mvino zo kumugegura cyangwa ndivyinye rero acha hazi mama
ati byo ndakoraga
ati impanda kwakire ndakubwira ingere bimeze acavyina ruvyiro bita ryantare aruvyina aranyegura umugeni cyamba ndarokose mugabo cyamba ndakwinireso eh kizi ni bujumbura ndabora barashimiye abantu ko ndumuvyinyi wa mbere abizi kose
nubwo byari byakunaniye kumenya ingere nyegura umugeni
cyangwa bankunda bandondera ibindi biraki bujumbura mugabo kagunguza ndonka ikiraka biraka bibintu azibagira mu buzima bw'ibyo bintu ndonka ikiraka kimwe tujana n'undi muhungu nawe nyene ariko ndashira muri ibyo bintu umugenzi hanyuma cya turacegwa ducegwa tugize gucegwa tugize no kutabimenya cyari ibintu bibiri byadukoraniye cya dushika dusanga uwo wundi arabizi gwose arabizi cyane dusanga yavyinye icyo novuga guhera muri geneze gushaka muri Nouveau Testament mobe yavyinye byose ama turashika nibimara mare tugize kutabimenya baraturaba nyene baturabira hasi tuca turavyina twa twahawe avance naye kuri cyane twagiye gushuza mugabe aratuhamagara yadu ngo twa twabibita ijyo rubanza rwa mbere urubanza rwa kabiri wabaye urundi nagiyemo ntazi ntazi waru fashe yaduhamagaye ngo tuze kumufasha kumba duhamagaye kugira tuze kuvyina ntibikereye ko umuntu ariko aravuga iyo cyabereye n'amazina mugabo ndahashitse ndasangana grand frère mbere yicaye imbere n'abandi bo mu miryango banzi amacura turashika cha dusanga hari umuvyinyi wewe rero yabigize umwuga rwose arakazi kiyo mu bizanze afise na mwitabiriza burya nta muvyinyi abura bamwitabiriza afise abamwitabiriza benshi turavyina nyene twirondera nanje birananira ngize ubwo bwabo tuvukana ntibana bigomba ko ndabizamo kubera yuko bavuga ati wewe byibujumbura ntabyuzi babizi kose gusubya reka kuguma wimaramaza muri bano bantu cyangwa ubwo bwo banaguma mvina nakuyaga cyangira uko mugabo ro kurangira garuka turarushwa turata mugabo dutaje mugani wa mu Faransa ati l'échec dit que mieux que le conseil kwagumye twigira muri uko kugira ma échec munyuma rero ndaruha ndaba performa ndagira kugwega ubungeze ko kukuvyina nk'umubyinyiro urangiranwa yabigize umwuga kuri bijya bintu ndabizi nta winsumbya kugire Kristo
ego nibaza yuko ubushoye kumva namwe nibaza ko nk'inkuru nka zino zishobora kuba zibatuma kumbura umvuga muti hari umuntu yavuye kure kandi aturi imbere ornella nawe mu majambo makeye wamenye ingabire yuko yifise ryari mbe iyo ufise nyezi nani yi
amarakote cyane hama jewe ingabire no afise niyo gutamba hama mu bisanzwe jewe si ivyo kwigabira mu maraso kuko nabivukiyemwo mu muryango w'iwacu dusanzwe kwese dutamba hama mama no kuva anyibongenze baratamba cyane
bisigura ko bisigura ko cyane ko twarereza girango
ngira yavuye no muri repetition aja kwibaruka
yego
uyu uhetse ukagira
hama umva cha ndabikuriramwe jewe mama yaciye ntwara muri club nakuriye muri club umudeyo musanzwe muwuzi sinzi ubu kugikora cyane hama nkurira muri uwo mudeyo ndi umwana muto cyane narashitseyo ndabura umwana tungana dutambana ko nari umwana muto cyane afite 4
bacha gushira handi imbere ama clip bahara bashira
eh urumva rero mu bisanzwe mbuza abana dutambana bashambye ati rero wemenyera kwitambana kuti okay nta kibazo cankura menya kwitambana niho byanagiye no kongora ngiye gutambamwe n'abandi nasanga tugeze kuri seneje ntabyo byiwanje kandi twaragiye twaragize ama repetition tukavugana natwe zotamba ibi nibi ariko kuya ari byo nakuze inziko nitambana iki twashika imbere nkashasanga nitambiye byiwanje kwera byari mu maraso
bisigura yuko bino bintu byo gutamba nubwo tuba tubana umenye umuntu arabizi kubimenya ni kimwe mbwa kubitambera mu bandi n'ikindi
ego ni kindi ko bivana n'ibintu wa waramenyereye mu bisanzwe je urumva ko maze kuja muri club nkisanga ndumwana muto cyane bavuye bambwiye ati wowe rero ntibizokunda ko utambana n'abantu bakuze wowe menyera kuzuritambana nkaze ndagenda mu manza bakankota ndumwe ko mu bisanzwe je nafite zingabira ariko cyoshe rubanza ego cyoshe rubanza nkatamba abantu bakankota ndumwe rero cyasanga kujya kunagenda kura sanga ndiko ndegera yandi majenerasiyo tungana ndabaronka aho dutambana ariko byaragiye kungora kugira amenyere kwiadapta hamwe n'abandi kuko nari narasanzwe menyere kwitambana je nyene ego mu bisanzwe jewe sinuvuga ngo naravyize oya bindimwo bi mu maraso
bimva biratandukanye na n'umurongozi wawe usanga wowe yagiye arakora n'amakosa menshi cyane kubyo guko avuga ati mbere ndabintu n'ibi mugabo n'ubusagetse kubego guhita adutandukira kuri Jamari nawe nteje kumva abandi ngene byagiye biragenda araje kutubwira ko biri mu maraso yiwe ubundi nawe ati je byahereye mva scout nawe byatanguye gute wamenye ryari kufise ingabire mu majambo make
namenye uko mfise ingabire ingabire yo kuvyina
ngo uravyina nto tamba mugabanda bere yuko kumvura ubandanya ni rihe tandukaniro ryo kuvyina hamwe no gutamba kumenga byose bija muri byama movement canke kuririmba nabyo bwo cyo byita gute mu bijanye na kara
murakoze cyane ngira ngo nshobora kunganira ubundi kirundi n'ikinyarwanda niho ucubona itandukanye mu kinyarwanda bavuze ngo dushaka abavyinyi n'abatanzi baba barimo muga twese uko ukuvyina no kuvyina wabana shaka n'ibitandukanye gose no kuririmba uretse kuri ingoma kokubwira ukuvyina kenshi nihaje umuntu aririmba bijana n'amashi bikakorekwa ku mudiho bikorekwa ku mudiho nti urashobora kubyina ubyinira mudiho w'amaka mu mudiho w'igihambwe mudiho w'amayaya ubundi uri kuraririmba nta na kimwe ibyo bintu bikurikiza oya biratandukanye rero uwumvyina abyina akurikiza umudiho agakurikiza amashi ubu uririmba ntibigira ritimu urashobora guhibongoza ukarandira cyane nta n'amashi ibyo bintu
jama rero we oromovyinyi ukorera kubijanye n'amashi donc avuyemo n'ushobora kubandanya
ndashobora kubikora ndashobora kubikora kuko ari kurana vyina urashobora kumva ukuntu ikura vyina yuko
bitajanye
abariko bakwitabirira nabi bitajanye urashobora kubabwira ikura vyina ati amashi muyihoze ukabishira
mu majambo
ya ugahogo ati amashi muyihoze ugacubanza ukagorora ijwi neza ha mukabwi ati subira mu ntiza yo mashi yanyu bagaca bumva bakakugira ko uriko uraririmba mwesha muhura namajwi amajwi namashi
wewe rero nawe byaje gute mu majambo make kugira ngo tukoreshe umwanya neza byagenze gute byatanguye ryari
ingabire yiwanje yatangu nayimenye kuva kera ndi muto nta ni imyaka nibuka gusa ingabire yiwanje nayo yonse muri mama avyara
nawe no muvyinyi
ego bijya vye kuvyina kirundi kuva kera
yamya bikora nico kimwe na nabonera
twaba turi kumwe n'umuri myikazi wa hariya ruguru mama wubahwe kuko ivyo namenye niwe yabinyigishije nasanga aho ari turi kumwe ariko ararima canke ariko arasoroma mu guhendagiza umwana wasanga ariko aramuvyinira rero je yaravyina canka ariko arahwata keshi wasanga ariko aravyina nicaye iruhande yiwe ndiko ndamuraba yaravyina imvyino iryoshe kandi neza yitwa amabano y'inka
imwe yabiri mu bitabo byo muri primaire
amabano y'inka yarayivyina neza n'ibitero byiza harimo n'ibitero byo gucura intimba nkamwumviriza ugasanga namoso zijewe
karatibuka kandi
ko ndamuraba biriyo ngabire je ca ndayikuraho nyene gushika amaze kuba niga ho mu mwaka wa gatanu primaire haba nkari nko bijya bintu byo kujana abageni gushingira bakaza kuntira mama ati turagusavye Jamari azaza
mu mwaka wa gatanu
yego se cyo primaire turagusavye Jamari azoze kutuvyinira no kudutambira aho no gutamba narabishobora nashobora kuvyina nkavyina hama bakangumiriza mu mashi nkaca ntambi ntambo ya mayaya twebwe hari iwacu ni ntambi ikomeye cyane katamba mayaya nyene bagakoma mashi rero niho natanguye kubona yuko ingabire fise iyo ngabire abantu basigara baza kuntira ngo Jamari azoze tuze tujane ngo gutwikurura nta chronology byari bifise nk'ibi by'ibujumbura byarakajagari mugabo uruvyina uruvyinyi nka ruvyina neheza bakanyitabirira hama maze gukura candaja mu muhari w'abasaveri burya muhari w'abasaveri n'abaskuti baragira ibintu by'amanimasyo rero je nani nkatangura kwanima iyo banini nkayifata undi munsi nanje nkayanima naje harageze igihe nigaho mu w'icenda mu w'icumi wasanga ndi animatere mu muhari biratera uko nyene biza birakura ndaje mu makrebe ya za Croix Rouge za Stop Sida tukakompoza imvyino bakaduha amateme y'ibijanye n'ivya sida canke n'ivyo gutanga amaraso tukakora imvyino ugasanga abikoze neza nkaronka agashimwe bakaduha amasabune menshi nkayatahana muhira bakaryoherwa hanyuma ndabandanya maze rero ingabire yanje yabaye bien développé mu gifaransa niko bivuga shitse ibujumbura kwiga muri kaminuza 2014 ego niho
mutangaye guhora nabana
ego ntangura kuza ndaja mu manza abibona cyane bikunda bavuga ati vya bintu nahora nkora nti vyari ku rutonde ca ntangura kwiga haca haba umugenzi twabana mu nyakabiga yitwa Boniface arambira ati wewe ingabire yawe uraze ndakwereke aho bashobora kuyikora neza cyandaza rero muri Crebe Kiritire ntahemuka muri 2016 ibintu bitangura kuja ku murongo ntangura kuza mperekeza kwa kundi yabivuga abagiye ku bivi chronology nkaca ngenda nandise njanga papuro ni karamu chronology nkaca menye ikintu bikurikirana ndibuka urubanza rwa mbere nakoze warwa umukuzine wiwanje agira mariage navuze ati ntimuze musubira kubitanga handi niho ndi mugabo naca ngenda nitwajije umuvyinya bimenyereye nkamubwira ati aka nje nja kukavyina
lawa de waza kugira
ati naka nje nja kukavyina ati okay bitera bigenda uko nyene bigenda uko nyene bigenda uko nyene rero ndavuga ahantu ubwoba bwo kuvyina mu bantu benshi bwamviriyemo hajya nta kibera ubusa twari kuri mariage ya mukuru wiwanje umuvyinyi abavyinyi twahe twavuganye tuja gufashanya rubanza gwa mukuru wanje mu ntera iteka uwo muvyinyi nemera ko abizi kurusha abandi acha aronka ikivi kumuta wanyuma hagira hagere ko dutwikura kandi ategerezwa kurukijamo kandi carimo na kanoti keje ndavuga ati ibintu bigiye kugenda gute birankomeranye acha ndarinda cha ndaba responsable kare naza yarabyina ati cyatsi goye nani acha byintu tworoshe cha ndaba responsable kubera mu mutwe hari hacoroshe ntari nta byishye byari bwajeyo cha ndarufata ugo rubanza ndaruvyina abantu bose duhejeje urubanza ruhetse barafumbatisha ati bijya bintu nabize rero ubwo rubanza rwaratumye duca rumpa nk'imanza zine za generation ya grand frère bari kubagira mama Mariale nk'imanza zishika zine zitanu zikurikirana ati bamubwira ati wa petit frère wawe mpi nimero ziwe ku kantu karangiwe ndabona barampamagaye
ngo uyamasabone yaciye atanga kudanga amafaranga
urubanza cyo ntangura nyene kuko ati byifashe kunyene kugira abandi ntibazobe bamfashe kuri uwo munsi urampa aka avance atangura kubona mpaye avance y'ibihumbi 200 kandi Vemir ni yari make ndumunyeshure wo muri kaminuza canyirihira diplasema canyiguriya gafana.
Ko biri kose yaraso ko biri kose yarasumba ya masabu ni bagwa muri.
Canyiguriya gafana ndabona ati rero yangabire yanje.
Yatanguye kuba
yatanguye kunyinjiritse kintu kandi nubu ntababesha. Eh nkubu vandredi ndafisa nzoba ndi samedi nzoba na duzi ngozi agatike agafana ashobora no kugurira president agafana.
Ariko bawe barabitaba
yabo. Ingabire ingabire yo Ingabire yo kubyina narabonye yuko
ni ikintu gishobora gukomeza.
Ikintu namfashe ikintu ubu ndabona ati naho numva mfise umujyango nuko nshobora gukorera amahera ashika 150. Naho mfise umujyango numva twora ubusabe. Naciye se nkani miri umunsi umwe canke se wasanje canke arenga.
Aho uci nabigira ko urarekanye ko byuko no mu munsi rikira kubesha Ingabire. Reka tugende kuri honera kugira ngo tuganye umwanya neza. Wewe no munsi nawe uri muri bavuga bati jewe wewe nta masabu ni batubwiye ko bako baronka muko biri kose arumva ko araho byahereye bakaza baraguhamagara uno munsi nawe Ingabire yawe ikubeshejeho gute n'ubutunzi by'ukuri
ego cyane je Ingabire yanje hari ikintu kinini kandi gikomeye cyane ifasha guhera mu buto bwanje hama nko ku ikintu cyafashije cyane guhera onzie naramubwiye ati papa mama amashure mwandihiye
birarangiye
guhera no munsi kwera ku Ngabire yanje mbona yuko inyinjirize y'iki yo gutamba gusa ndi capable kwirihira kandi ishure ya prive ntiga muri leta ubu ndahejeje umwaka ahije nirihira kubera iki narababwiye ati abavyeyi ni mu ruhuke ibyo mwakoze mwarakoze ariko ndakeneye ko Ingabire yanje nkoreya mu Ngabire yanje kandi ibyo byaratumye nkura mu mutwe nkamenya nkavuga ati ubu nije nirihira nkavuga ati ndakeneye andi ma besoin aya nariya nk'umukobwa dukenera byinshi murabizi ariko navuga ati abavyeyi imyaka mwafashije ni mwicare ko ngo rukwakura kura uko umwana
yego uno munsi urumva uvuga uti jewe ndabayeho meze neza muri muri bandi bavuga ngo jewe noshomera hamwe no heze ishure cyane
kandi ikintu cyose ngo papa mama oya ndimenya
kubera urigenga urigenga bizaye n'ubutunzi riko
harabaye n'ubutunzi
uno munsi ndumvise Jean Marie Ornera bavuga bati twego no munsi turaba nubwo two Jean Marie avuga ati je nubwo noshinga umujyango numva atakazi no fise se nkandi mbira ashobora kuyaronka hanyuma nkanka ashobora kwifashisha mu bitandukanye Ornera bavuga ati je ishuri narababwiye bahagarike kuriha koko je nanje no munsi sikaye nibeshaho nawe no munsi weho urumva ngirango birasombereje ibyo ngira nta kandi kazi wo fise
ndagafise kandi ndagashima mu gifaransa bavuga ngo la vare de la face so manifeste kandi mu madosa swa
ego
urumva wisanzwe umwuga wacu umwuga wanashaka cyangwa kugira nibibazo utera kugwaruka no kungene utuma uyu munsi wewe warawakiye nk'umwuga wawe kubesha nk'uko nariko arabivuga twe kumutambye agiye gutamba tumuhembe amafaranga 700 dufise abatambyi benshi cyane ko dufise iyo krebe yaragutse turashinga amashami mu kinanira
ngo muri bangahe muri
ubu turiko turavugana turiko turababa ugwaruka rutonda kugihe kandi regiriye rema turiko turaba amajanandro gitega bariyo
bisigura yuko bisigura ko mu Burundi bwose no munsi muri ko muraba abantu amajanindwi bari mu mugwi umwe kandi bose muhemba bivanye n'amanzu n'imanzu bakora kuri weekend yose
namba ndabatwenza bose ndanabacokoza nabakunda bakankunda niko ndababwira ko mu gwi ngenda nawushinze cyumvira hani cyakuye wanje haheze imyaka 8 na ndatanga akazi ofete akazi ruvuga giye gutamba bahembwe 700 ku mpande
ama konta ama kontra bafise nta masezerano
y'akazi
ariko ni bidoga kandi
oya baranayishima gose giye mfanira kuze no kutabyumva bagacha gutamba ku wa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu bahembwa ku munsi w'Imana urumva umwana nka Ornera atanye 20,000 uyu munsi weekend yakoze ibyakunda abikoraho mukomera amashi aho ni mu rubanza
ntibamutwenze ntibane
abihejeje uravye muri fond yavye ariko aragira na siporo iyo abandi bayirondera kure bayirihira amahera
urumva akazutanga gatanga ibintu bitandukanye
biratandukanye rwose hatahejeje baramubwiye merci abashara muhe bamafaranga baramuhe nagafana kuko bijya bintu baragwa gafana kwana shaka
no gutaha karihigwa
rero urumva ayo mahera nayo basikaye muhira uravye ngene tuba tubaye muri ubwo buryo narabahaya akazi mugabo nama ndabacogoza ko ataraza ati waraduhaya akazi ngo tuguha gafana ariko naje sanzwe ndakiha kuko
nawe urakora
aho nagomba gushika aho niyo uko mu bisanzwe yungabirano umaze gushika dufate nk'umurugo niho ubibona neza urava ku byindi ugahitana amata y'abana ndetse abana babiri n'umugore cyangwa nkunda cyane iyo utashe urahitana amata ajya kuri ayo mataje urahitana agasukari yee ugahitana umukate w'umwana ugacushika abana basanganira se ati papa araje isawa urumva nk'ibyo ubibonamo inyungu nini ya bose kandi wakoze ibyo ukunda wakoze ivyimana yaguhaye ingabirano hanyuma kandi urumva ko nabifashishije abantu benshi babayeho simba wanashaka kushaka kubashimira ariko ahanini abamaze kumenya yuko intahe mu kazi bafasha n'andi makarembe n'ivyo arabikora urumva baramaze kumenya ko ari ubuzima eh kuri izo ngabirano zabo iyo krebe yabafashije kwiha kubaha forme yabyo n'ingene bikogwa nabo rero baca bagaruka bakayitunga urumva ibayeho kubera nabo babayeho kuberayo eh nabo yiheba uhebye umuvyeyi akumana cha kintu cyo ya kosheje ya mbere ntangora hamana nakubwiye ko ndakubwira ibibi biri muri ibyo bintu byacu nakubwiye ko dukora ibyo dukunda iyo utari responsable uraguka eh kuko namaheraza utaruhiye abantu baraguhamagara umva wowe wama witeguriye ningabirano yawe rero iyo utari responsable amero yajya
we ofisi umwitwarariko
eh uyajya nabi kuko ubuzi guti none ibintu nakazire muzi neja tuzayandi
biri mu mutwe
nti ndabora usanga arashobora kugitwara mwana
ugasanga aho rero waguse niho bakura akaboregwe niho bakura bya bintu kunywa amatabi kwa mara bya bahari niho bakura kwa gusesagura no mu rugo bikazokugora ukazoba utabaye umuntu nk'abandi kubera naziya manza tujamwe baraguha gacupa nyaba bari kora kurihisha iyo vyitaye ko rero uraguka hagera igihe usanga iwacu ntavyo ndabona mu ntayemoka kuko ndabahanura gose ibyo bintu bakumva impanuro z'umukuru wawo nk'umukurambere mugabo hari abandi bantu mpora mbona bahinduka bakaba n'abavumbye kubera samedi yaragutse yaramenyere ko amaja kuvyina
ntanabora gacupa
eh ukazobasanga rero ku masare bagaperereza he masare ari urumva nk'icyo ni kintu kibi batagutumiye ukicara mu rubanza kuko batagutumiye kubera wanyoye ukaguka ukatutera uja muri abo bantu batagutumiye cyo ni kintu kibi gose hama ikindi haragera iguta umbwa n'inzoga imwe ugasanga umuntu bamutumiye yashize nk'inzoga ngaha tubunda kuvuga ngo yagize akazembura akazembura kamutiri gatoyi ugasanga yagize royale beshuba tu umva n'amakazi yatandukanye ubwiye gufata muri iyo sansi y'ubuzembe nk'ibyo ni ibintu rero bigoye gose bituma cyane ibyo byacu bikoze utari responsable menye ibyo uri kurakora usanga warabaye uwundi muntu mugabo inzo n'amaparticularity ubundi abasanzwe baramenye ubwenge bw'ibyo bintu barabaye uje natangiye gupanga niga mu mwaka wa gatatu kuko narajya amafaranga naciye muri ibyo bintu acya sanga narasigaje nka desambire nabitse aravuga ati sino bandanye mba muri campus reka ndabe ico no kwimarira mpanze namba ari umuntu mu muryango twobana cyane ngo akobana n'umuneve ubu rero kuva ico gihe niga mu wa kabiri mu wa gatatu muri kaminuza
yego
ni service umuryango urumva sinasubiye muri kaminuza naciye ntera nkuba mbaho muri ubwo buryo kandi atakaza indarama koresha ayo mahera
Jean Marie ugira turangize mu misegonda nka 30 ngikiyobwira no munsi umusore canke ugwaruka muri rusangi usanga no munsi ruvuga ruti nta kazi mfise ikindi kimugaho usanga rafise kumbure ingabire nkiyo nawo no munsi ufise
ikintu no babwira ingabire mu bisanzwe ufise urayitohoza ntushobora kuguma uryamye ngo umenye ingabire ufise urashobora kubona ati jewe muri ibi bintu ndashobora kuba nzi kuvuga ivyese ati narabivuga muri sogondere hanyuma ukabona washitse nk'ubu unye uragumye uryamye nturondere bajya abantu bavuga ivyese ati jewe none ijwi ryanje ryosohoka gute wegere nukumenya yuko unye aho tugeze ukabona ko ufise ingabirano ingabire Imana yaguhaye ubuhoho byarateye imbere murabona unye amateleviziyon menshi abimenyesha makuru ni byinshi bikunze rondera ukuntu
itwi ryawe ryoshika kure uve aho ujyanye ubushomeri birakunda yuko ushobora kubuvamo ukoresheje ingabire Imana yaguhaye. Je nibaza ko atamuntu n'umwe Imana itahaye ingabire gusa yaduhaye izitandukanye, gusa hariho abantu ingabire Imana yabahaye bazubika ko umubehe uyubitse ko umubehe
nayo niko nyene
bihababikwe uko nyene mugabo uyisohoye
yagutuma. Ornella urumwigeme wabutubwiye yuko washoboye kwirihira ishure biciye mu bijanye no gutamba, nawe uno munsi umwigeme ariko aratwumviriza cyangwa ariko araturaba uwo mubwiriye
murakoze cyane. Hama no hanura ni nko guhanura nk'abandi bigeme bo tungana bo nduta abanduta, kuko birashoboka ko ushobora kuba unduta kandi ugashobora gutamba birakunda. Hama hari abantu benshi dushobora guta umwanya mu bitaja ntibize tugasanga twuduta umwanya mu bintu atakamaro mu bintu atakina kimwe twinjiriza, ariko yaburi muri club cyambe curonka mwa bagenzi inshuti ukahungura mu bumenyi ugashobora kuhamenyera ibintu biriya rero kandi ukanashobora kuronka n'utwo dukeye tugatuma witeza imbere kandi ushobora kwishikana ahantu nyene wo ushobora gushaka, kuko simisi yose umwanyoro wose ushobora gusanga abavyara bagufasha. Hariyo abadafise abavyeyi babayeho, hari aba bafise bashobora kuba banabayeho bonyene bibeshejeho kubera bivanye n'ingabire zitandukanye. Rero kuba ufise ingabirano zitandukanye ntuzicarike nabasaba ko mwohaguruka tugakora tugashobora guteza imbere tukamenyekanisha igihugu cacu bivanye ni danse traditionnelle igihugu cacu gashika kure kamenyekana kubera iki twahagurukiye rimwe ingabire zacu zikaje hagaragara, kuko niwa ziryamika nta uzomenya ingabire yiwawe ntuzomenya icyo ushoboye, ariko niwaza hamwe natwe uzomenya kuzi kuvyina uvuga ati jenge mu bavyine ko shwa hari giye wirondeza ukaza mu watambyi rimwe kabiri ho gati ya ibindi sivyiwanje hamwe ikaja mu bavyinyi, ariko hariyo n'igihe uja gukoma amashi ugasanga ivyo uri kuragera sivyo, ariko waza mu watambyi ugasanga ibintu byagenze neza ahubwo warahombye. Rero nari nshaka gusaba mwebwe mwahombye igihe nikirarengerana karibu kaze n'umuyindi migwi iri hafi yanyu karibu dukore dushobore kwamamaza amatama yacu hama ubuzima butembe bugende neza.
Mpereze kusanzwe abarongoye uno munsi nawe ugwaruka urubwira iki uno munsi ugeze ku bantu bashika amajana indwi kumbure mu miziza mabazo kongerekana, wavuze ingene basanzwe babaye, wavuze ingaruka mbi zishobora kubagirira mu gihe batagira kwitwararika, na kahe kajambo worangiriza ko ubabwira?
Akajambo novuga norangiriza ko biracashoboka, birashoboka kuko bavuga ko umuntu arinda saza yiga ntihagire umuntu n'umwe mu gwaruka canke no mu bakuze aguma abona yuko umenga ibyo byaraheze. Menga nivyo ndakunda kubona abantu duheza kuvyina ugasanga turiko dutera inkuru mu irigara nyine ry'abasanganywe shango rya muntu yari yihamagaye turabyigiye murungu ingasiga birayo yiwe tukunda kuvuga mugabo mu buryo bwa blague mbaye wa muntu, ariko birashoboka kuko nta muntu n'umwe mugani waba twagendanye atahawe ingabirano mugabo iyo utazitohoje zikugumamo zikakuviramo ugafata cyo wimariye kandi atani cyo umariye sosiyete ubayemo n'igihugu mbere reka ni sibaza general. Ikindi maze kubona kandi nohamagara cyane cyane abigeme turafise ukuntu iyi scene dukorera ko kiritire abigeme bavyina atari benshi ndamaze no kubona icyo bivako n'imigenzo y'abarundi mibi novuga yo gukumira abigeme cyangwa abafasoni mu bintu bimwe bimwe abantu kuvuza ingoma haba mu Bwiriki. Ubundi umukobwa ahagurutse kuvyina turabafise muri club haba mu manza adakunda kubera n'uyu arabyina bavyina banashaka kubera wowe akirinda sympathique akirinda muto bamuzi mu gutamba abantu baramuryoherwa akavyina bakaryoherwa mugaho hari umukobwa ahora uzi neza ko avyiza ibyigiza ukaza wumva wanashaka guhera kuri bene wabo babakobwa cyangwa abadamu ngo he ntuzi ngo kajya kantu ngo mwene gahagara hejuru bari ukikumagura ngo niwicare ngo iyo singabirano yawe ugasanga rero yaburijwemo muri ubwo buryo ugasanga iyo ngabirano yari ifise yo mutunga n'ukuri bikagorana. Jewe nze abadame babiri umudame yitwa Chantal yahora abyina w'umudokter nubundi twa Evelyne ari kumwe turi muri club no vuga maze kubona bavuga amazina bakuwa ukabakabyina bagafata uruhande rumwe bakabyina bakabyina babinezererewe mugabe urumva nokwirondera nokwiyanka nokugira iki kugira ngo barinde bemeza abantu ubundi abakobwa kuri scene yacu ntibareko nagomba kubahimiriza rero bubahuki babyine ugutwenze ntacha kugira ubuzima bwawe ufize mu minwe cyo kimwe nabo bahungu cyangwa nabo ba mama nabo bagabo bumva bati je ndaza abantu babagabo bafise nubuzi mugabo bavuga bati ikatema ndosaka zivyo n'isinzobisubiramo je naje nakafise kandi nacho kabaye kameze na neza mugabo sinogaheba bito sinohebe ibyo kuvyina kuko navyo n'indi varera jo urumva rero nahibiriza abantu kumva yuko atamyaka ibintu byatubimara kabi
kore boss mbeje kumva ibyo baheje kutubwira twako turayaga n'abasanzwe ari muri club intahemuka nivyo ego ndabashimire mwese ngaguma bamwa kudanga dukurikiranye kino bakurikiranye kino kiganiro cha ingabire yawe ubutunzi bwawe nizera ko mwumvise ko uno munsi babeshejweho ningabire zabo nubwo hari abafise akazi ariko bitababuza ko baraba mu byo basanzwe afise mu byo basanzwe ashoboye gukora nk'ingabire zabo uno munsi biriko birabeshaho nkuko mwagiye muravyumva ariko imbere ko turangiza reka nshimire Jean Marie washoboye kutwitaba kandi ndagushimira kandi nizera ko uno munsi n'undi munsi twaguhamagaye zo twitaba
murakoze cyane ko wa Dive mwote bakuduhamagara niho tutonze
ego aho nela nawe ndagushimiye
Eko natwe turabashimiye cyane.
Izina izina yagumye rigara kobera kubye ndumvura umurongozi. Urumuyobozi. Ariko nawe ndagushimire
kubona. Ese Francis ngenda kumana.
Ego, ego.
Ndabakengukiye nanje hanyuma bisanzwe byo kudutumira atarimwe mwase sizo tuzokwa.
Ego, ego. Kana nawe ndabashimire mwabandanye mabandanya mudukurikirana ibiganiro vya Argosti TV birabandanya nkuko muza kuguma mubibona ku mbuga ngorokana bamenyesaga dukoresha. Ndabashimire kandi ndabararekira ikindi kiganiro mu minsi ikurikira Imana ibahezagire na gahwana.